Yeah, right. And Sabotage, I'm the one fan of the boxing here in Eastern Cape. So I've been calling you boxers as long as it was as part of the ukusuka ngoku ndiye iqala uyithetha loo nto leyo. And okwesibini ke iibhoxa into ezenzayo ziye umntu azazi uba unefayit angazilungiseli nanxaphi nanxapha kunutrition apha ekutyeni atye nanjani na. And ingatsho uba ndigxeke ii-boxers nee-managers nemanagement yayo funeke ibhoxa ilandele ijonge ubana irayithi na itya ntoni na iziphethe rayithi na, especially ifayit nxa isondeleyo kuthiwa kule veki zayo sifuneke ikhempishe nayo ibe isoloku kufitshana apha kuyo kwenzele ingachaphazeleki kwenye into when it comes enxa ingenzi loo nto kwifayithi ufumanze ibhoxa yakhe ayikho rayithi kanti khange ayisondeze kufitshane kwelaa xesha inontsika ifayithi seyikufitshane ngoba funeka ikhempishe nayo isoluki lapha ecani kwakhe because ngoku into eyenzekayo nxa kwifayithi ufumanze ibhoxa ngoku heyi itheni ibhoxa yam nje kanti beyilungiswa igqiba ngexesha loba kufitshane kwefayithi sinyuselapha ecani kwakhe kwenzela ingachaphazeli kwenye izinto.